Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cyuno munsi nibuke yuko turiko turigira igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana ku kivugo kivuga ngo uri no gutwi niyumve uri no gutwi niyumve uri no gutwi niyumve uno munsi asoza igice cya gatandatu reka tucugurure kugira ngo tube two gihera hereza two ciga mwibuke yuko twariko turiga Yesu amena ibimenyetso bimatanije igitabo kandi Yesu amaze tumaze kwiga Yesu amaze kumena ibimenyetso bitanu no munsi twiga ikimenyetso no munsi twiga Yesu amena ikimenyetso cha gatandatu ikimenyetso cha gatandatu kimenywa kimenyetso cha gatandatu kimenywa maze haca haba ibintu bikomeye cyane reka dusome iki jambo y'Imana ritubwira ku murongo wa 12 turaza gushikana ku murongo wa 17 kandi mbona amena icya gatandatu kimatanije ico gitabo isi iratigita cyane izuba ririrabura nkigunira gibwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo mwijuru zikorokera hasi nkuko umusokono zungagizwa n'igihuhuta ugahungurukira ugahungururira isokoni zawo zitararunguriza ijuru Irizinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu havyo abami bo mwisi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha babasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhishe inyonga z'ibyagiye kuri ijya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama iki kimenyetso kivuga ibyabaye mu gihe cya Philadelphia ariko kandi kirabandanya kikadonda n'iby'iki gihe cyacu impamvu nuko ngaha bari mu rubanza twebwe ibyacu mu rubanza ntibizanwa nk'ibiri mu mateka ahubwo turi live biza biriko biraba nico gituma ibyacu byagiye biguma bigaruka mu gihe hamenwa bino bimenyetso niyamena ikimenyetso cindwi ibiza guca biba nikuzana mwijuru abahejeje gutsinda mu rubanza iyerekwa ryaje guhinduka rizanamwo ibintu bitahuritse atari ingereranyo isi iratigita cyane izuba ririrabura nkigunira ry'ubwoya inyenyeri zo mu ijuru zikorokera hasi nkuko umusokoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungururira isokoni zawo zitararunguriza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 755 inyuma ya Yesu nyamugigima yitiriwe igisagara cy'i Lisbonne yaratigitishije isi yose mu minota 6 cyari igihe cy'akataraboneka mu by'ukuri kino kinyamugigima gihambaye cyaragize ibikorwa byinshi cyonona ku isi ariko kubera yuko ibyononekaye cyane byabaye byo mwa kino gisagara ino nyamugigima yaciye yitirirwa kino gisagara ariko yakubise isi yose mu mwaka w'1833 inyuma ya Yesu izuba ryarirabuye mu mwaka w'1833 inyenyeri zaratibaguritse nk'uko buno buhanuzi bwari bwavuze ni kuvuga ngo ibyavuzwe mwa kino kimenyetso byarasohoye muri ino myaka nteje kubabwira kubera ikingaha hakoreshejwe ibintu bifoboye bitari ibigereranyo nta nkeka bishobora kuba igihe iki kimenyetso cyatanguriye ko arico gihe bawiriya mu mirere batangura gusobanukirwa ubuhanuzi n'igihe cyiherezo bawiriya mu mirere barasomye baca baramenya icyo ubuhanuzi bwavuzwe bwa Daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa 24 igice cha Danieli igice cy'umunani ku murongo wa 14 bagenzi kuno kuntu igihe cyiherezo cyari kigeze kandi abantu bo mu gihe cyiherezo bakaba bari bagira batangure gusobanukirwa ubuhanuzi naho batari bagiye kubusobanukirwa bwose ibi nivyo byatumye ibyerekeye igihe cyabo bikore bivugwa hakoreshejwe ibimenyetso bigaragara atari mu mvugo ya gihanuzi ariko kandi bikavangwa n'imvugo ya gihanuzi nkuko twabibonye abantu bishwe na Roma mu kimenyetso cya kane baragarutswe ko bariko barataka mu gihe cy'ikimenyetso cya gatanu niko bimeze ngaha inyuma y'ibimenyetso bihambaye byigaragaje by'igihe cyiherezo uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana na 44 haratanguye urubanza umunsi impongano mu gihe cy'indwi aricyo cya Laodikiya uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana na 44 haratanguye urubanza umunsi impongano mu gihe cy'indwi aricyo cya Laodikiya kandi icyo gihe nicyo turimo uno munsi urubanza rusa nk'ururiko rurarangira igisigaye no guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo ku murongo wa 14 ijuru ririzinga umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu havyo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru babagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu mitandara byo ku misozi mugenzi igihe Yesu Kristo ari ahera cyane kandi urubanza rukaba rukomeje ibihe byose byarenganye ibyabyo byaramaze kuzana mu rubanza Bibiliya ivuga ko urubanza rwahereye mu bapfuye ari kuno munsi rugeze mu bazima mugenzi ni wewe hamwe nanjye turiko turaburirwa turiko turabwirwa Yesu Kristo niyamara kumena ibimatanije igitabo byose ni kuvuga ngo niyamara kumena ikindwi igihe cyiherezo kizoba kirangiye hace haza noneho umunsi w'iherezo kino gihe ijuru rizo kwizinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bizokugwa ahantu habyo azoba ari umunsi uhambaye cyane kino gihe abami bo ku isi n'abaganwa n'abakuru babandi bishyira hejuru babandi banka kugawa babandi banka kwicisha bugufi babandi babona omenga isi yose ni rwabo babandi bihindiye mu busambanyi mukaboregwe babandi tuguma tuburira bakanka kumva bagenzi bano bagiye kuzokwibonera ko mu gihe urubanza rwo mu ijuru ruzoba rurangiye ku murongo wa 16 babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhishe inyonga z'ibyagiye kuri ijya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kino gihe bagenzi ndababwire kizoba ari igihe kidasanzwe umugabo azobarira umugore wiwe bati kubera iki utankubise kugira ngo nange ndokoke kano kaga kino gihe abantu banse kumva umugore cyangwa umugabo bazobwira abana babo kubera iki mwagiye gusenga mukemera kwiyegurira Yesu nanje ntimumbwire erega ahandi na byanka mwari gutuma mu nkubita bagenzi kizoba ari igihe gikomeye aho abantu bazaba ariko barataka batakamba kandi nta yandi mahigwe bazoba bagifise ukundi ku murongo wa 17 kuko umunsi uhambaye uburake bwabushitse kandi ninde ashobora guhagarara Ivyahishuriwe Yohana igice ca gatandatu ku murongo wa 16 gushikana ku murongo wa 17 niho ikigwa cacu cuno munsi gihagaze impamvu ibi byavuzwe ngaha mu kimenyetso cya gatandatu nta yindi nuko umunsi wa gatandatu ari umunsi wo kwitegurira isabato isi yagenewe iminsi itandatu niyo mpamvu birabana n'isi byose biza kuvugwa muri gatandatu bidatinze abanka kumva bagiye kwicuza mu gihe cha Noa igihe bari barahawe caraheze kugeza naho bongegwe igihe ariko banka kumva bagenzi ndashaka ngo mwumve ukuntu mu gihe cyo kwa Noa byagenze nkuko ibyanditswe byera bibyerekana mu gihe cha Noa Noa yamaze igihe kirekire nkuko Imana yari yabivuze aburira abantu mu gihe ciwe yewe ni mwihane muvavandwe n'ibyaha imvura igiye kugwa muze twubake inkuge abantu banka kumufasha mbere n'igihe yari yayubatse yongera kugenda arababurira baravuga ati ujya muntu n'umutama kino gihe hari abadogiteri karuhariwe bari barize iby'ihindagurika ry'ikirere bari barize ibyereke ikirere barapima mu kirere bakabona nta hantu na hamwe imvura yozanana abandi nabo bari babayeho igihe kirekire batabona ibyo bintu by'imvura bigwa baravuga ati ujya mutama n'umusazi nta nubwe ngagira imvura izogwizana nyehehe waborewe usigaye unwa urutagozoye hamwe n'ibindi abantu uno munsi turiko turababurira twemera guheba buri kintu cyose kugira ngo tuburire buri wese aze yinjire mu nkuge kuko imvura igiye kugwa ariko abantu bakanka kumva uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 844 buno butumwa buburira abantu kwinjira mu nkuge kuko umunsi w'ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo wegereje abantu bakitegura kwakira Yesu mu mitima yabo buno butumwa bwaratanguye kwamamaza kandi cya gihe kirekire cyari guhera yamara nkuko Imana yongeye abantu mu gihe cya Noa igihe niko irikira gikongera nawe igihe Imana yari yavuze cyo kugwa kw'imvura Noa yarinjiye mu bwato ararindira yuko Imana yugara ngo imvura igwe arabura Imana irongera iyindi minsi babantu Imana ntibongeye iminsi kugira ngo bikebuke bihane ni ngorane akabi karasekwa nta keza babantu ha kugira ngo bihane bahindukirire umuremyi wabo baze binjire mu nkuge kano kajyo bagapfishije ubusa mu kuvuga yuko ibyo Noa yavuze atari ibyo none imvura iguye niyahe iri hehe kugeza naho na Noa yiyumvira yuko Imana yoba yibagiye kugara erega Noa yaratanguye kugira ubwoba mbega kimvura itaguye ndaza kuva mwa buno bwato abantu ntibari bunseke no munsi abantu twamamaza ubutumwa bwiza turakengeretse ibintu twirirwa tubabwira ibyigwa byinshi bidasanzwe biraboneka ku mbuga ngurukana bumenyi bya mu gihugu cy'ibyiza ati ariko abantu bamwe barabikengera n'ubyumvirije akabigarukiza hagati abantu ntibiyumvira gukora partage barabikengera pe ariko ntibabona akaga bikoreye kubera yuko ibyanditswe byarabimbarira ngo abantu bumvise byinshi bazobazwa byinshi ariko kandi bobo barahiriwe kurusha uwagiriwe amahirwe yo kubyumva ntabyumve kubera yuko abumvise byinshi bazobazwa byinshi kandi naho bazobazwa byinshi bazoba bafise byinshi byo kwishyura kubera yuko bazaba barabyize ariko namwe ni murabe umuntu yagiriwe amahirwe yo kwiga byinshi hama ntabyige hama akazoca agenda kubibazwa ni murabe namwe umunyeshuri yogenda ku ishuri hama akabazwe yuko iyo kuru yayize ibyo byigwe yabyize ariko akicara mu ishuri akisinzirira ko mwigisha kigisha akaba yibereye muri telefone cyangwa ari kariyumvira iby'umusheri wiwe hamwe n'ibindi akirengagiza ibyo mwigisha yari karamwigisha hageze kubazwa uwo muntu mwumva bitzogenda gute ibyanditswe byera bimbarira ngo abantu bize byinshi bazobaza byinshi ariko kandi n'abagiriwe amahirwe yo kubyiga ntibabyige bazoharugwa yuko ibyo bintu byabyize uno munsi imana yaradutoye iraduhamagara kugira ngo dukoreshe ubwitange buhambaye kugira ngo abantu byanga byakunda boroherezwe mu buryo bwose bwo kumenya ukuri mbega ukuntu ijuru rikunda abantu bayo telefone urayifise amamego urayafise mbere wishinga kuraba udukomedi mbere wishinga kuraba ibi hamwe na biriya wisekera uraba amafilime ya pornografike wirabira amafoto y'ibiterasoni wirabira udukuru n'ibya politike gusa wewe nibyo wibereyemo mugenzi najya ndakubwire yuko wikoreye akaga hamwe utokwikebuka kumbure no munsi mane yakugiriye amahirwe kugira ngo wumvirize bino bintu ntukine hindukira nkuko abantu bo mu gihe cyano wabongewe na twebwe twarongewe turi mu gihe cy'inyongera mu gihe batangura kubona ibimenyetso by'imvura niho baje kwemera ko ibyo Nowa yavuze kwari byo kino gihe iminsi y'inyongera imaze guhera aho nyene urugi rwariye ugaye urugi rumaze kugawa ibimenyetso imvura itangura gukuba abantu batangura kubona yuko ibyo Nowa yari karababwira ari byo baca barirukanga Nowa twugururire Nowa nawe arababwira ati sinje nugaye hugaye Imana bagenzi najya ndababwire yuko igihe abantu bazobona ijuru ryizinze nkuko byavuzwe muri ino mirongo bazotangura noneho kubona yuko ibyo twababwiye ari ukuri kumbure muzokwibuka wa musore yemeye guheba byose yemeye guheba icyo yokoze kugira ngo atunge ubuzima bwiwe yongera atunge n'umuryango wiwe hari abantu biyumvira yuko ibi ngibi turiko turabikora twibereye muri business kamenga y'amafaranga nibo bayaduha n'ubwitange buhambaye cyane abantu noneho bazoza kubona yuko ari ubwitange bukomeye cyane kino gihe nicyamara kugera ijuru rimaze kuyizinga bakabona ibihe bihambaye birageze bazotangura kuvuga ngo mbega bya byigwa ndi bubikure henda byige kino gihe abarongozi ba YouTube bazaba babifuse kino gihe abarongozi ba Facebook bazaba babifuse ntibizoba bigihari abantu bazobirondera bataka ibibona mbere naho bazoba bobironse ntacyo bizaba bikibabariye kubera yuko Yesu Kristo azoba yahejeje umurimo wiwe akorera hera cyane ho mu ijuru muri iki gihe ijuru rigiye kwizinga intumva niho zizokwemera ko ibyo tubabwira kwari ukuri iyi si yacu igomba kuburigwa kandi ntawe uzovuga yuko ataburiwe ntihazoba hari igihe ukundi ntihazoba hariho igihe cyo kwihana ukundi byose bizoba byarangiye abantu benshi bari mu rugendo bari kubaragenda bari mu bintu batazi bari mu mwijima w'incura burindi yamara naho biruko abagira ubwenge bobo abantu bobo bumva ino mburi bakayendera bafise amahigwe kuko biteguriye gusangarira umwami wabo Yesu Kristo mu gihe bamwe bazogenda kwinyegeza mu misozi batakamira imisozi ngo ibagwe ko abandi nabo bo bazonezerwa basangarira umwami Yesu azobazananye n'isinzi ry'abamarayika mugenzi mbega ntiwokwakira Yesu bikitwa uno munsi hindukira Yesu bikitwa uno munsi fata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo uno munsi hakiriho umwanya wo kwihana icyo sahawe vuba bidatinze ibintu bizohinduka amahigwe ufise uno munsi ntago ariyo mahigwe yejo bikore uno munsi mugenzi nanje umusabyi uhoraho ndasenga kubwawe niba wizeye kandi ukabufisemo kwiyegurira Yesu Kristo cyutwandikira kuri izi nimero zikurikira kugira ngo bishobore kukwereka izindi ntambuko ufata mu ntumbero yo kumera nk'uko Yesu Kristo agomba maze ubane natwe mu rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'Imana akamenyetso ko guteranya amajana 250 n'indwi 51 amajana 208 amajana 369 akamenyetso ko guteranya amajana 250 n'indwi 61 amajana 208 amajana 669 nanje ndasenga kubgawe sha wubaha Imana wifatanye nanje mwari nosengesha idasanzwe uhoraho umwami Yesu urukundo rwawe nigo rutuma rino jambo ridasanzwe n'umwene data yajyumvise kandi urakoze kuba rihindutse umwimbo muri we nkuko imvura itaza kwisi ngo igende idatwegisi niko n'ijambo ryawe rimera ujyumvise wese ibyanka byakunda riramutosa haba cyane cyanye buhoro mwami rino jambo ryawe nurigire nk'inkota ifise uburyo bubiri isongo imbere n'inyuma maze aho riri bwinjirane mu mutima wa buri muntu wese hose ritobore ryinjire rihindura ubuzima bwa buri wese kandi mwami ubwo twiga yuki gihe cyo guhera heza umurimo uri gukorera hera cyane ku bwacu kigiye kurangira buri wese n'umwe gufata ingingo yihutirwa yo gufata ingingo yo gutandukana n'ica ndasengeye rero uwo wese amaze gufata ingingo ku bwa rino jambo mwami umuhe gutangurura inzira shasha n'urugendo rushasha kandi mwami ubwo satana agiye kumugerageza cyane mwami umuhe gutsinda umuhe marayika wawe yamane nawe kugira ngo yame aneshe ibihe byose yamanesha nk'uko wanesheje mwami turatsenze dusengera abagwaye abafise ingorane zitari zimwe abaduhaye imitwaro haba imitwaro y'ingorane za buno buzima canke imitwaro y'ubunyantege nke mu by'imuhemu mwami abo bose turabasengeye kugira ngo rino jambo bajyakira afise imitima ituje kandi nihindura ubuzima bwabo haba nje hamwe nabo twese tugira ibyizigiro byo mu iherezo twitegure kugusanganirwa ihuza igiye kuza vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen genzi najya ndakubwire ikintu kidasanzwe niba wafashijwe n'ikiganiro ntiwibagire gukora like jeme kugira ngo tubibone natwe kandi mugenzi naganda kubwire yuko mu cigwa gikurikira tuzorabira hamwe icigwa kivuga ngo imbere yuko urubanza rurangira imbere yuko urubanza rurangira aho tuzoba turiko turiga igice c'indwi cy'Ivyahishuriwe Yohana mugenzi turacyakomeza ukaba uri mushasha utarakora abone subscribe following subscribe bivana n'urundi cyangwa urubuga kurakoresha mu kudukurikirana tuguhamagarira gucubikora kugira ngo uzobane natwe mu byigwa bindi bikurikira ntuzobihombe kandi mugenzi niba uri mushasha byo kubera byiza ufashe umwanya kugira ngo ukurikirane ibyigwa byarenganye nabyo nyene birashobora kugufasha kugutahura top list kandi mugenzi tukwibutse yuko bino byigwa biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 za gatondo hamwe ni misi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi. Yesu akugire neza guha umugisha aguhe kwa mu mwinze ibihe byose. Ntakire ijambo ry'Imana.